Ụmụnne m ekenem unu. Ihe nji maka ebe taa bụ ihe gbasalụ ihe our governor kwuru sị na ndị civil servants ga-ejebezi ọrụ on Monday. O kwuru ya enwere ndị atakịlị ya sị nwaanyị oyeji wee kwuo ya na ọ na ihe okwu adịlọ mma, that he is doing a great job. Yes, our governor is doing a great job. Tupu mbido wepụtaba ụmụ ihe ụfọdụ a, achọrọ m ịgwa unu na mụnwa bụ Ifeanyi Chukwu bụ onye agụrụ dị na Anambra steeti, ka ịma na mbọ onye Anambra. So n'ihe ọbụla na-ekwu kịta gbasara Anambra na m nwere ohere ikwu ya maka na mbọ onye Anambra, and ihe ọbụla mere Anambra metụtakwazị mụnwa bụ Okafor Ifeanyi Chukwu. Kedu ife m nwere ikwu gbasara anya bụ ife? Ihe m nwere ikwu gbasara anya bụ ife bụ na ofu bụ na ihe butekwanụ sit at home abụrụ ihe ọnụ ga-ekwu. Sit at home anọkọtara ọjọsụ bido, o nwere ihe butere ya, and ihe butere ya bụ ojiji eji Nnamdi Kanu. So na the only way that Monday sit at home ga-esi kwụsị bụ na elili zuru Nnamdi Kanu and ọnya mere ya. And ị na-anya na Monday a ịfụ na etinyeli ya na sit at home ya na-adị, then abịazie nwekwa ndị bụ na mgbe ọbụla sit at home dị, ọ bụrụ na ndị na-eje afịa nwa pụta, o nwere ndị alụla ana bụ na ọlụfa bụ ịbịa yasasị ya na-emeba ya ije gbube ndị mmadụ. And mgbe ndị a pụtalụ ama mmazi abịazi na-ebu ya nọndị IPOB na-eme, nọndị IPOB na-egbu mmadụ, nọfọ na afta mil lodu gbuo mmadụ, nọndị Biafra na-egbusi mmadụ, not knowing na ọ bụrụ ndị Biafra na-eme ya bụ ife. Mgbe na ụdị ndị dị otu a kịta, otu a gọvanọ bịa tinye sị bịabazie ọrụ, and ma na ndị mmadụ ara n'ife, otu ekwu civil servant onye ọbụla ga-abịakwazi ọrụ o, ọgọbọsọ civil servant onye ọbụla, ma traders ihe niile onye ọbụla ga-akaba alụ sị ka ha mee gịnị, ka a pụtazie ebe ọbụla gọvanọ sị gịnị, onye ọbụla pụtabazie ka o mee gịnị, ka a bịazibazie afịa jebe ofisis. Now nke a ga ọnwa ife nchi remind unu gbasara alụ Monday sit at home n'Enugu ka nke a melụ na 10th January. Ị mara Enugu abịa mgbe ebido sit at home a, Enugu ka dị very stubborn ya. Enugu amara ya bụ sit at home until one day, that very morning, Monday 10th January, onye ọbụla jọsụ bụ chifo onye ọbụla jebere onwe ya afịa, ọ terọzi aka ndị a na-amala ebe ha si, because ya na agbọfa bụ known gunmen na ụlọ ndị mma. Ihe mma bụ na ọsọtalụ everywhere tupu ị mara ihe na-eme. The whole main road bisa, ma ndị polisi pụta n'ụzọ bisa, asị ka ya na-eme asị nọ ndị unknown gunmen bụ ihe pụta anụ gbaba egbe, to the extent na-egburu mmadụ na Mitch Road, Joes Ofuma, ka iwe confirm oyi ha the story na-ekwu. Egburu mmadụ na Enugu that very day. Ome ndị Enugu niile, every Monday now, ha ncha niile na-akwụ ilu onwe fu ugwu. Ihe nchi ịgwa awa gọvanọ bụ ndị Igbo tinyelu Monday sit at home maka ejiji eji Nnamdi Kanu. Monday sit at home ekwesị bụ na-eme gịnị, na-elele izilo Maazị Nnamdi Kanu. Ọ dị very simple. So o nwekwe ka nsi machi gị na ihe ikwu adịrọ mma o, ọ gọvanọ ka ebo ikwugo nke gị, kama na ndị masis mari implication, mari ihe Monday sit at home ka ọsụgolu anyị, mari lives anyị lose go that day. Onya mee anyị ji agba ọsọ asị na onye ọbụla jebezie afịa on Monday, a na-agba ọsọ ya maka ife ga-eme ụmụnna anyị. Onwe onye agbagburu n'ụzọ on Monday sit at home, ndụfa ama nna chietesikwa azụ ọzọ o, ha ma nwetụkwa life again. Ọkwa mọchụarị ka a ga-egetụ ife. So n'ihe anyị na-ekwu bụ ka a mara ife emelụ, otu a Monday sit at home dị, ka a tụba alụ ka a ga-esi lelizi Nnamdi Kanu, ka anything concerning that Monday sit at home mee gịnị, ka aka nsọrọ ya kpata, maka na ọ bụ na ilele izuru Nnamdi, Monday sit at home a otu a ka ọ ga-adị. Ọtụtụ ilele izie Nnamdi, ihe abụrụ ya na-eme n'ike, ihe abụrụ ya na-etite n'ọkpọ, na o nwere solushọn, na solushọn ya bụ ilele izi Maazị Nnamdi Kanu. Ihe njikwubi ya bụ na mbọ onye Anambra steeti andị ọjọọsọ ihe ka ntụnyelụ na ya, mmadụ awatafekwa na mụ. Chukwu gozie elu m unu, ka unu na-ege m ntị. Daalụnụ.